tinamva kuti mwina ichi tinamva kukosoro tere tinamva zvinhu zvinoenda motere mwina choyamba atsogoreri ndikudziwedza
ineyo ndine koledi nkosi kuchokera kukasangazi sikuru itachitika ngozi kuna achitika zambiri zimene zimachitika anthu ena amanena kuti iri kurupuhaka yakuti kuti koma ndegeyo menefit naionera mene imaterera itadusa pakasangazi sikuru paja inazafika pena pake pamanda pamene inazaima kanthawi mwina 10 minutes itaima 10 minutes pa malo amenewo panazapezeka kuti
kuima kumene naima
inali mwamba ili m'malere koma yasisatu miyendo kenaka itatembenuka pang'ono kufika kuseli kumene kunali kakhwawa inazaoneka kuti utembenuka ukhangati yatembenuka yasonyeza kusi kenaka inalowa mumitambo
kutembenuka kumene kunali kuti mwina upside down pachingereza
sinali upside down koma inali khala ngati yaonesa kusi pang'ono kenaka italowa kumitambo kuja ku inakhala ngati yasiya kuoneka kenaka atafufuza nazaimbira na kopisi ndili ne koledi nkosi ndikugwiranso ntchito ndi vice president anakafikapo pa nyumba panga amene ndikugwira nawo ku reforms komanso ndine innovator amene ndikugwiranso nawo ku innovation and creativity ndiye nayesesa ndithu kuimbira ku opisi kwauza kenaka nditayimbiranso ku polisi ku chikangawa ku mzimba nayesesa ndithu kuimbira grace maleme a ku umbuzimani nditayimbira osewa pepa ndayankhula mayina amene nayesesa ndithu kwayankhula kenaka nazaimbira tamandani wakumibawa nditayimbira tamandani wakumibawa ndi osmas malemya waku obc kenaka nazapanga kuti iyayi titumiza mauthengawo ndiye mauthenganga aja anatumiza kwa kunzuzu
chabwino
kwa pmf